mikono ewe Bwana uniponye. Na kuinulia mikono ewe Bwana uniponye.
Kisikie kilio.